usekela sodolophu umasipala umbhaxa weNelson Mandela uceba uthonono buyeye ukhuthaze iqela lebhola yombhoxo leliphondo lempuma kapa iMighty Elephants ukuba zidlale ngenkalipho xa ziza kube ziqhubisana neqela leBlue Bulls ngecawa umhla wa-28 kweyomdumba kulowomiyo kwibala eliLoftus. Uceba ubuyeye ukuthetha okungethuba esenza intetho yakhe yokutyhilwa kwejezi ye-EP Mighty Elephants kunye nokubhengezwa kwabadlali beli qela kwibala laseNelson Mandela namhlanje.
Namhlanje besilapha sizokutyhila ijezi ye-EP the Mighty Elephants. And also kuzokwaziswa iteam eza kuparticipate kwe-competitions ezawuzizayo kuba siyazi intoba i-EP ngoku ibuyele kwirugby enkulu izawudlala namaqela amakhulu awaziwayo kwi-country, into ekudala ke siyifuna leyo. Siyavuya ke xa side safikelela kule ndawo. As a city singabantu ke kudala beyisupport irugby and sile nto ke silapha sizokutsho ukuthi sinqwenelela ke okuhle iteam mayihambe iyorepresenta iNelson Mandela Bay beyisazi into yoba singasemva kwabo.
Uceba ubuyeye uqhube wathi
iminye imiyalezo yethu kubo bagxile kakhulu kwizinto ze-development bayazi into yoba yeyona nto esijonge kuyo irugby ivukuseleleke ekuhlaleni ivuseleleke ezikolweni. Siyayazi abantu esele bephumile kule region bephuma berepresenta i-country kwii-levels zonke.